Indlela yam yona iyenyuka Indlela yam yona iyenyuka Indlela yam yona iyenyuka Indlela yam yona iyenyuka Indlela yam
Jalenguwe
Ripagami
Senimenko
Koloni
Bepezulu Gunokonda Kananjalo Kosindi Jale Pezulu
Anditandi Lapo kuko ama tanamzo no tabambi bangahlala dise
kumhlabo phezulu
diphakami
senimenkosi
koloni
bephezulu Konda kana jalo kosi ndi jale pezulu
di pagami
sedimenkos
mokolo ndi
bezulu.